He taitama Māori no Taumarunui kua mate I te urupū o Ahitereiria. He ai ki ngā kōrero I mate ia I te mata o te oka, me te aha mahu e ngā hina pouri ana tōna whānau me ona hoa I tēnei matenga o horere. Kaia Irena Smith te pūrongo.
I mate ai a Piri Phillips, 20 tau noiho te pakeke I te pokapū o Perth, I mua tonu e te aroaro o ona hoa tai o hi maha. E matapae tianei o kainai ai tōna poho me tōna tuara, he aitua e tino whakararu ana I tōna hoa pūmau.
He was laying there, just bleeding, and like just trying to get air, and then I just screamed, I need tea towels.
I waho a Phillips I te whare karakia we tiri ana I te pō o te ture, ka pā tēnei aitua ki aia.
We were sitting down, just having a normal conversation, having a drink, and stuff just got out of control.
E ai ki a Jordan Ward I hoatu tētahi tangata he hikariti ki a Phillips ka noho rāua ki te kōrero. Kaori roa ka kitea tōna hoa e takoto ana I te papa, maringi mai ana te toto I tōna tinana. I hopu kina te tangata e whakapae tiana nāna Piri Phillips I kōhuru, kei mua ia I te aroaro o te kōti. Ko whakatūria he whārangi tuku pūtea aroha hei āwhena I te whānau ki te whakahoki mai te tūpāpaku o Phillips ki te wā kāinga. Irena Smith, Te Karere.